money bo potava no bo no ran echegio aputago ni gwe ni gwe.
Give me chance anochi kwe nuzo ikuchi kwe mozo na agama jamu kwa gibuwa
ino na ubodo yivo ino na kaduna ino na kano ino na sokoto ino na lagos ebo obone ino oge rugo iye bulatego bulatego na my signature estate dina behind NNPC police station iye di chiche dina na my signature estate. If then my signature estate fence baria muruguru mmiri dia oko dia iye na akuru ma obi ebe ndi mmadu no mgbe ọbụla asina aga kemgbe aga kemgbe ego a na a na-erepu 5 million naira ugbu a na-erezi ya 25 million naira anyị arụbago ụlọ ebe a nwanyị asa anyị arụwago ụlọ so gịnị ka ị na-echezi bịa bahị nexhos bịa gbaa ana bịa rụọ ụlọ ka ị bụrụ landlọdụ nke gị ka ị bụrụ landledi nke gị.